Iwuozor, Enuwa,
Owe, 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 Owe
nwayọ. Asi na neli akwa na abia nu. Ojido nye madu ni fo neli adi akwa nu. Maka na neli akwa. Akwa na abia. Ompa. Oje golo ta wane inu wa oim. Oje golo ti kuni beo oim. Oje golo ta wane yo. Oje golo ta wane yo. Oje golo ti kuni beo. Oji felo ta wane nenu wa. Oje golo ta nu wane yo. Oji felo ta wane ya. Echidi me kwoli wana zobo nye mali pechi gamo ae. Onye mali pechi gamo ae. Oji donye madu nenu wa nifoneli adi akoyano. Oji donye wane nenu wa e. Ifoneli adi akoyano. Ogranya jelo mbabula nuna su nata nubio. Opa nuko sieme. Opa nyo nene. Undi mada na golu yofo Ufodu na golu yofo ego Ufodu na golu yofo ndwe Ufodu na golu yofo ganiru Aneli akwa kwa nabiae Ufodu gasine gadi kechima kechene agusi agusio Ufodu gasine goyi gadi kori miri kori madi atatae Anelia kwa kwa na mogo me boko yobo ya mipuyo Aneli akwa kwa nabia
Thank you. oji si kime boko inu makano moka mazi mpomelu chuku okonu oko madu jese biwe menu na odi anoboro gadi oke woni super hobolo no no anye kene ino doze akuyo ugo sinu lo wanyo wone yi ne kene digadi o ugo sinu lo wanyo adanje mona adanje jemba no gadli ima I got the kitchen nation of the mother. One name, mother, bro, yeah. I can never go,
Pillars,
brothers.
Pillars,
brothers.
Pillars,
brothers. Love of Nigeria.
Our Vice President Uzonna Okoli, City Communications Eko Juroyi Nkizi Zinihiala, Okemwan Ogadli Imanu, International Limited, Secretary Pillar Brothers, Akane de la Nyapono Gadle Manu, Kedusi Makapila, Benjamin Innocent Modo, Ben Integrated Services Limited, Nabugo, Nkembo Nubuoka, Enugu State, Financial Secretary Inu, Ogadle Imao, Ekenedi Kwalu Polycap, Ike, CEO, Onye Sonic International Limited, Ngakusi Nkizizi Lobolo, Oruluko Government Imo State Nigeria, Treasurer Pillars Brothers, Gina Lolo Enu, OBD Pillars and Peace Akudo,
Pillars Brothers Club Undama,
Onye Sonny Kibilio,
Pillars Brothers Club Undama,
Isi Mukene Luinu, Isi Boye Gio,
Wanna Ya Jofo Na Bagana, Aine Kene Kwao Felix Ibe, Feko International, Pillars Brothers, Ogadli Imanu, Sivanos Okike Adimbuno Kwiao, His Royal Majesty Igwe Mbadanywa Kenyi, Oke Mwabina China Nu, Akide Amokala Nkembunuli, Donatus Udoyibo Nokuyao, Akwamaka Nkizizi Nakata, Obedi Lord National Patron Pillars Brothers, Ekenedi Kwalu Chikozie Onyebushi, GSM International Limited, Gozimo Kedima Luli, Petron Pillars Brothers, Roland Chukudum, Rolex Luli, Okemwani Bina China Nu, Aine Kenepa Vitalis Ohagwam, True Dream International, Okemwani Bina Shinkonu China, Digital Planet Nigeria Limited, Chenzai, dealer of all kinds of auto sound system, Ogadli Imanu, Ezumu
Ezumokorobia.
Living in Sokudeli on your mabili. Living in Sokudeli.
Living in Sokudeli. Uche Royal Gates. Akanebu Batangwa Hena Nigeria. Ibi na China. Vitalis Ezekude Mokadinjo Indonesia. Aike Neliyo Kedusi Maka Honorable Ubumba Anselam Adon Stainless Love Na China Kino Nunoga Lemano Nusigwe Noni Kings Oke Mwani Gadio Eze Buro Wan Noba Ekenende Walo Chief Friday Chukuleta Royal Gate himself. Former President General Pillars Brothers Club of Nigeria. Ogadli Imanu Naini Lotayo. Olomi Lurundi Pillars. Nanyaman Lozoi Nogadli Imanu. Ije.
Pillars Brothers Club on the map.
Ufodu na zofia nuwa Abia bure kala kapa ụfọdụ na-eti egwu egwu abụrụ aka ala nkafa ụfọdụ na-alụ ọlụ oyibo nnu mana ọ bụrụ aka n'ụwa fae nwanne m chọba aka n'ụwa ịchọta aka n'ụwa esoli ibe n'ife
ịchọta akara aka isoli ibe n'ife ịchọta akara aka isoli ibe n'ife ịchọta akara aka isoli ibe n'ife
ụfọdụ bụ na onye ọzọ na-asa bịa n'elu ụwa fawe jeka fazụ bafianụ fazụ afie n'ụzọ anịọ mana fe nwere ife fazụ ụtalụ nwanne chọba akala ụwa iyo chọba akala aka yi nwanne chọba ochechi binyelu ịchọta akala aka yi soli ibelibifenụ mana ịchọta akala chi yi soli ibelibife ịchọta akala aka yi soli ibelibifenụ nwanne m soli ibe iyọlịa ezi oyi soli ibelibife ụfọdụ na-agba n'ụbọọlụ ebe bafụlụ aka ala akapa ụfọdụ na-eti ọkpọ ebe akafụlụ aka ala akapa ụfọdụ na-eti egwu n'ụwa nụ ife wee galụ ofe ofuma maka na ọ bụ n'aka ala akapa ụfọdụ na-azụ afịa n'enu ụwa nụ afịa wee galụ ofe ofuma maka na ọ bụ n'aka ala akapa ụfọdụ na-alụ ọlụ aka n'enu ụwa nụ ọgabalụ ofe ofuma maka na ọ bụ n'aka ala akapa ife bụ na ị na-eme n'ụwa mana ịfụrụ aka ala aka yi nwanne nna fancha bụ na nkịtị nụ ọ ga-abụzi sọ m nị ọnụ nwanne m chọba aka n'ụwa ịchọba aka n'ụwa isoli ibe n'ife ụfọdụ ejego obodo oyibo jesu obodo oyibo bụ alaka wee nata maka na fafụlụ na onye ọzọ jelụ mana famazi n'aka ala akapa mọdị n'obodo oyibo ụfọdụ jego obodo oyibo n'ụlọ ebe afụ na-ata fofuo ife na-achọ na sokoto famazi n'ọdị na sokoto nụ nwanne m aka n'ụwa iyo chọba aka lachi chọba aka n'ụwa jụkwa chi ya juju chọba aka lachi chọba aka n'ụwa ịchọta aka alaka iyo ịchọta aka alaka n'ịchọta aka n'ụwa isoli ibelibife
ịchọta aka alaka isoli ibelibife ịchọta aka alaka isoli ibelibife ịchọta aka alaka isoli ibelibife ịchọta aka alaka isoli ibelibife ịchọta aka alaka isoli ibelibife ịchọta aka alaka isoli ibelibife.
Chukwu kere olu eke aka ebe kwọnụ aka nni o aka nni akpọzie na aka ebe o ụfọdụ amago kọndọktọ si na kọndọktọ nya haipọchesi o afta di haipọchesi si haipọchesi gobe mmoto akapa o wee bụlụ aka ala akapa o wee bụlụ aka ala akapa nwanne m chọba aka ala aka ya o nkịta
Sabura Caracao, as your Chabacalo, I say Labura Caraca, one demo Chabacaracayo, Uriabura Caracao, one demo Chabacalo, and a Chatacano, I solely believe me fellow. One demo Chabacalacayo. Chobakalaka, chobakalaka, jupachi ya jujo. Chobakalaki chotakalo, ay soli beli bifeno. Chobakalaka ni chotakalo, ay soli beli yolia. Chobakalaka yo, ebubu na kalaka mai. Ebubu na kalaka mo, eben na zafyo, oimo. Ebu na pomo, ah. Eben na lolo, oyo. Man ebu na pomo, ah. Ebua keji malomo imo Oke muna tafufu nuwano Ndila furam Eluse kwa chuku gosili mwao Ndile bido chubamo Ilo rapu numu kambili o Onyi lo rapu numu kambili Kekene choba kalaka ye Wande mu choba kalaka ye Onyoma choba kalaka ni chota kalo Waiso libe libi fenu Onyoma choba kalaka ye Kekene choba kalaka ye Ezo e chaba kalo wa ni chata kalo wa isoli beli mifeno.
Chata kala ki soli beli mifeno.
Yo 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 yo.
Chata kala ki soli beli mifeno.
Digiri gina digiri gina digiri digiri.
Chata kala ki soli beli mifeno.
Aye 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 oh.
Chata kala ki soli.
Aye 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 oh.
Chata kala ki soli.
Aye oh.
Aye
o, chaba kala kana chaba kalo.
Chata kala kisoli beli mifo.
Yo yo koko koko.
Chata kala kisoli beli mifo.
Yo koko koko koko.
Chata kala kisoli beli mifo.
Pilas
Ayi nekene our Ebo President General Pillar Ejiofor Samuel Ugochukwu Sigma International Limited Ogwefi Chimpanzee Share Nkisi Sinabagana Ayi nekenekwa our Ebo Vice President Usonna Okoli City Communications Ego Juroi Kiss Nihiala Okewani Gadio Onye Buchi Benson Nokia The Best International Limited Secretary Pillars Club Akane Delanya Pupono Gadle Manu Kapila, Benjamin, Innocent, Wodo, Ben Integrated Services Limited, Nabugo, Kizizi, Nuboka, Enugu States, Financial Secretary, Pillars Brothers Club of Nigeria, Ekenedele Polycap, Ike, CEO, Onyesonic International Limited, Ngakusi, Nkizizi, Nobolo, Oru Local Government, Imo State, Nigeria, Treasurer, Pillars Brothers Club of Nigeria, Akane Jidela Nyakuno Baino, Yana Lolo Yano, Aku Peace, Akudo, Onyesonic, Simukenelu Yezio Yano, Wanna ya jofo na bagana Ekenedele Felix Ibe Seco International Provost Pillars Ogadli Mao Ayine Kelepo Sivanos Okika Dimbo His Royal Majesty Ibe Mbadanywa Kenji Oke Mwabina China Akida Mokala Nke Mbunuli
Ila Sapuru Bono
Ekenedele Donatus Udoibo Akwamaka
Ila Sapuru Bono
Kizizi Nakata
Ila Sapuru Bono
Obey the Lord National Patron
Ila Sapuru Bono
Pillars Brothers Club of Nigeria Aine kenekwa pila Shibose Onyebuchi Shibest GSM International Limited Gozie Wakedi Manuli Petron Pillars Club Oke Mwano Gadli Imano
Pila Sapulu Gano
Keduma Karolan Chukudum Rolex Luli China Base
Pila Sapulu Gano
Ayine Kenekwa
Pila Sapulu Gano
Vitalis Ohagwem
Pila Sapulu Gano
True Dream International China Base Kedusima Kastibi Ifanyi Digital Planet Nigeria Limited
Sapulu Gano
Chesa Ezumo Colombia Dealer of all kinds of auto sound system Oke Mwano Gadle Mao
Ivi nu so kudi leoni di mo.
Dila, Libinus, Okudele, Uche, Royal Gates, Akanebu Batangwaya, na Nigeria, China Base.
Okufane musikenu fane yeno bodaka pila sonanyi gebinu nanya kulugonu pila sonanyi gadia ife di manenu ananya bofunu ife di makanyi na chonu.
Thank you.